umdlalo othile kukho abadlali ababini. Omnye umdlali sizothi code maker. I code maker ke ngulo mdlali uzothatha imibala yethu ayimise ngendlela ethile, lendlela ithile eminana imibala yethu ithe yamiswa ngayo sizathi intoni ye code. Ke ngoku omnye umdlali yena funeke aqashele ukuba le mibala imiswe kanjani. Le mibala ke intoni i-code. Ngoku omnye umdlali funeke aqashele intoni i-code yethu. Lo mdlali ke umise le mibala usixelele uba apha sino-blue, sino-yellow, sino-white, sino-red, sino-orange kunye no-green. Yimibala esitheni esinayo apha kulo mdlali. Ikhowudi yethu ke funeke ibe nangaphi, ibe namanani amane. Uyabuza umbuzo wethu ba how many four color codes can be made if the colors cannot be repeated. Uyabuza ba zingaphi ii-codes esinganazo kulo apha kule mibala sinayo ukuba asiyizuyiphindaphinda intoni imibala. Into esiyaziyo ke iyasixelela le nto ukuba asizukwazi uphindaphinda umbala othile phi kule code ye kwi-code yethu ethile. Uba simfakile ublue asizuphinde simfake ublue kwakwintoni kwakwi-code ethile. Sithi ke masikwenzele umzekelo, uba i-code yethu ngu-blue, red, yellow, sithathe omnye umbala wesine ku-12 neibe mini imibala yethu green. Siyayibona ke le code ukuba ayifani nalena ingu-green, red, yellow, blue. Green, red, yellow, blue. Nangona ifana imibala esinayo kwezi codes zimbini kodwa indlela ethe yama ngayo le mibala yethu yenza ukuba ezi codes zethu zimbini zithini zingafani. Kaloku ii-codes zizinto zothini zokutshixa into ofuna yaziwe emfihlakalweni. Ngoku indlela eme ngayo itheni ibalekile le mibala ibalekile indlela ethe yama ngayo. Ngoku ke ngoku sizobala loo nto sithi zii-permutations ke ezindlela ezi codes zethu zimbini. Sizothini ke umbuzo wethu uyabuza uba zingaphi ii-codes esinganazo. Kaloku sixelele ukuba mine imibala ifuneke ibe kwi-code enye. Ngoku sizotsho sibe nezithuba ezine. Siyabona apha kwisithuba sethu sokuqala. Singafaka nomphi na umbala kule mibala yethu mingaphi i-6. Singafaka u-blue, u-yellow, u-white, u-red, u-orange okanye u-green. Ngoku sizoba nabani? Sizoba no-6 kwisithuba sethu sokuqala. Kodwa ke xa sesigqithela kwisithuba sethu sesibini, andithi sesimfakile umbala kwisithuba sokuqala, ngoku sishiyeke nemibala emingaphi? Emihlanu. Into ethetha ukuthi kwisithuba sethu sesibini ke ngoku sizoba nemibala emingaphi esingayifaka sizoba nemibala A5. Sizoba no-5 kwisithuba sethu sesibini ngoba kaloku omnye umbala simfake phi kwisithuba sethu sokuqala. Ze ke ngoku kwisithuba sethu sesithathu singanemibala emingaphi? Emine kuphela ngoba imibala emibini siyifake kwizithuba zethu zokuqala ezimbini. Engoku kwisithuba sokugqibela sikwazi ukufaka imibala emithathu kuphela. Yindlela ke apha esithi sibale ngayo intoni i-permutations. Siqala kanje. Ngoku into elandelayo funeke la manani siwaphindaphinde ngamanye. Ngoba kaloku siyayazi ukubana ngaba eminye la mibala mithathu ipha egqibeleni siyibalile naphaa kwimibala emine lena iphango yokugqibela. Yiyo ke le nto funeke siphindaphinde la manani ethu. Into ethetha ukuthi sizoba no-6 umphindaphinde ngabani? U-6 umphindaphinde ngo-5, umphindaphinde ngo-4, umphindaphinde ngo-3, umphindaphinde ngabani? Ngo-3. Ke ngoku sathi xa sesibala le nto u-6 umphindaphinde ngo-5 ufumana u-30 ze u-4 umphindaphinde ngo-30, masisele sisithi u-4 umphindaphinde ngo-3 umphindaphinde ngo-30 uzoba no-30 ophindaphinde ngabani? Ngo-12. U-12 umphindaphinde ngo-30 ufumana abani? U-360. Zii-permutations ke ngoku esitheni esinganazo okanye zii-codes esinganazo kwintoni xa sinale mibala yethu ezikhozi futhi zibe nemibala emingaphi emine enkosi.